Tairāwhiti e. Ki te hiki te haipapa nei e. E ora I ngā tamariki makapuna te waihirere. Tūmaira, tūmaira, tūmaira e ngā iwi e.
Hautoto, hautoto, ko tū heke ana, ko rongo heke ana, ko te ngā hau o tū, utai nā toku kawane.
Karangatia rā, e Tairāwhiti, e karanga ana o iwi, heaha tāu e tūai. Tōranga, tō whenua, iwi, hapū, hāpuri. Kia mōhio ai koe ko wai tō reo kōrero. Kia mōhio koe e tū ana rātou mō hau ake. Kaua e wahangu, kōrero hia kia rongo ai koe. Tairāwhiti, e tū, tō pōti, tō reo. He whakamārama anō, whakapā atu, ki GDC irakati GOVT irakati NZ.